Molo mahlobo inibingeleli igama lami ngingudokotela waphungula amakhona ku Instagram ngicela ungilandele it at king_langabi yebo futhi ziloku zikhale njalo ke izakhamuzi zaseMlazi ngamaphoyisa adedele isibhaxo ke nje kuphela izakhamuzi sithi kamaphoyisa atshalwa kule ndawo oba ke izovikela lapha nokumphakathi kepha ke manje ke sesizizwa ke zingaphephile ngenxa yesibhaxo lezakhamuzi zibikela bophiko lwezindaba zedelisa nokuthi lamaphoyisa ashaya abantu kabangenacala nalabo kabasuke bezijuxuza endaweni yokucima ukoma ekubini ke lapha ke izigila mkhuba zigcwele imigwaqo Omunye wabahlali uthena ke wayenabangani bakhe kwenyaka amashisa ngamasendaweni ka R section ngesikhathi kufika amaphoyisa egqoka umfaniswane eShaya Kwasani uthena kafika amemeza akahlela ke lapha ke abantu kanti ke lokhu abasabisa ngenxa ukuthi ke babezitshela ukuthi kahambe thungatha ke izigila mkhuba kepha ke afike lapha ke abafaka induku ube kwathi afike lapha ke akahlela kwasani ngisho ke nabesimame abebicwele inkambeni ezingafara obengazazi nokuthi ke bangubani uqhubi wathi ngendlela babethuke ngayo bagcina ke sebecasha ngoba ke babengazi ukuthi kungane ke beshawa ngesihluku ngalolu hlobo esingisakhamuzi saseMlazi sithe lesenzo ke sabenza ke bawazonda kamaphoyisa ube ke wathi ke kunokuthi ke bathungathi izigila mkhuba nalabo abahlalise libhojozi bamatasa ke bashana ke nabantu kabahlala ke mashisa nyama uqhubo wathi sebejahu ukuthi ke lamaphoyisa ahambe kule ndawo ngenxa yokuthi azele ukuzoshaya abantu akazimbisele lapha ngokulwa ke nobugebengu angakuqondi kahle ukuthi ke atholane ngokushaya kabantu emgaqweni kanye ke nalabo kabahlali ngokuthula ke mashisa nyama isikhulumi somaphoyisa uconstable uthenjisiwe ngcobo uthana ke lezakhamuzi ezikhonondayo zincinxo ukuthi ke zibonana ke no branch commander ukunguye kozokwazi lapha lokuzisiza ke ngeyinkonondo zazo mina ke ingana wethu ngizofisa ukwazi ukuthi kalithini uvula kho mayela ke nalo lolu daba kwi comment section ungakhohlwa ke ucendezele like button ne subscribe button ungilandele ke Instagram @king_ngabe from me somdakadaka ngithi ba senghe